abasumba tukomewo mu kyaki buli
lunakugenda
okole naye wakinsulako mu kyaki ennaku nya esatu zibeerezezo and they continue daily in the temple breaking bread from house to house nebeyongeranga buli lunaku mu yeekaalu nekumenya omuki
breaking that bread